Hello, muva chunga mo hello. Hello, muva chunga mo hello. Tibebese, tida joka abo malingandi moyo watu ile. Tida tamanga kuina, tabwera. Lelo, tajilila abo mwana mafolo kuloko kubwera kumene kumedalo welako. Ziku la mawa ulguena upulu musidwa. Tifune, tisafune, zimene makolo tona tisira ndi zimene zo. Pajifuwa itu, tigwila nchitu, ine liyo smedinga ate mpaka Malawi abulu muke. Pachifuwa hiyo nchifukata chedwa ndiye muvi wale wabwelabe mochi dila kuchama 7. Poyamba, tisa naambe kwamba za mivi hatu, tipeleke mawa makolo hatu. Kamuzubanda atabwela, kutatenga ufulu, kutipatila ufulu, kutoka kuchitaganya. Ada auza makolo onse kuti mwana ali ensa apite ku school. Ngakale school yoida aliyolipira. Cholinga jawa amati, aga muzubo uza anthu amalawe amati mtundu wanga udzakhale wozindikira ndiye makolo aiwa ife amene sana kwanitsa tuibira masukulu amati bola mwana wanga adzangodziwa bas kuti nitakalamba ine kapena nitakita khungu adzandigwire pa mkono nkunduzo to basi yakwathu kuchileka ndi basi yakwathu kupita ku Mulanje ndi basi yopita kwathu kupita ku Lisungwi ndi basi yakwathu kupita ku Nyachamama ndi basi yakwathu kupita kwa Santhe ndi basi yakwathu kupita ku Mphelembe ndi ndiye makolo ambiri adayesetsa kuti anawo apite ku sukulu ngakhale akale phelele panjira koma adzadziwe basi ndikufuna mumvetse mawu amene wa Malawi kuti ndikutanthauzanji zikuelekeza kuti sukulu munthu amapita ncholinga choti adzathandize nayo ena makolo kapena achibale komaso dziko limene chimene makolo oti ankati tikangodziwa basi amadziwa kuti tidzagwira pa mkono atakalamba maso atakalira khungu adzathe kudziwa kuti nsewu wakwawo nduwu ngakhale tisakapita ku secondary school ngakhale ku university koma kungodziwa kuwerenga kudzadziwa basi yakwathu ndiyi mawu amene aja makolo athu ambiri mu 1970 ada awatenga ndipo mwana wina aliyense amankakamiza kupita ku sukulu amachita kukabwezedwa ngati school fees palibe malipiro palibe koma ana ambira naye ndithu ndi chikoka choti apite ku sukulu akadziwe basi ambiri fameta bodo maiko makomo makolo osauka sukulu yathu idayiphunzira kudzasiyira podziwa basi pomkumabwerera ku nyumba tsopano lero mawu akubwera chifukwa choti pamene akuluakulu onse ophunzira andale ama maloya madokta aphunzira kwambiri malo moti athandizeko kuwadziwitsa makolo awo za basi leroli anthu ambiri alitembenukira dziko la Malawi akulibera izi ndikufuna ndiyankhule kwa anthu andale ndiyambira ndi a President Peter Mutharika ndichoka kumene kundipita kwa Dr. Namalika ndikachoka ndipita kwa Mijira Japi Muhango ndipita kwa andale na onse amene munaphunzira masukulu anu koma malo moti mulandire chimangirizo cha makolo chochoti bola adzationetse basi zimaelekeza kuti sukulu yanu muphunzire mudzapulumutse dziko sukulu yanu muphunzire mudzakometse dziko sukulu yanu muphunzire kuti dziko la Malawi lidzakhale ndi phindu kuchokera kwa inu lero ife tikudabwa kuti ophunzira amene akuigwisa ntchito ija sukulu ija kulisaukitsa dziko la Malawi ndikutanthauzanji a President Peter Mutharika loya wamkulu wa malamulo a dziko la pansi akuigwisa ntchito sukulu ija kuligwetsa dziko la Malawi lipansi pamene makolo athu ndakuza ndi mawu amene makolo athu amati mwana apite ku sukulu adzationetse basi angalephere panjira bwanji koma asakakhalire tumbuli adzidzadzoto basi yakwathu ndiyi kuelekeza kuti sukulu imafunika kuti idzathandize ku chino chache ena ake kapena dziko ife amuve chilungamo tikudabwa kuti sukulu yapita Mutharika yowonongʼanayo dziko ndi ya mtundu wanji kapena sukulu ya chitaganya yangumbuyo kuyanyasalande ya weresike imati mukaphunzira mudzabereko dziko imati mukaphunzira mudzaposise dziko imati mukaphunzira mudzapomboneze dziko chifukwa cha umbuli wa dziko lapansi kapena Malawi ndinu anthu okiritsa manyazi chifukwa sukulu ilali yonse mayingandika muzobanda pa nthawi yathu ife ankati ngakhale mukhale mulibe school fees bola mungotsegula maso mtsogolo muno mudzagwira azimbuyanuwa kwa alonsense wopita kwawo asadzagone panjira kuelekeza kuti kwai pamene muli ndi mwayi munamaliza masukulu anu mugwiritse ntchito sukuluyo cholinga choti mupulumutse dziko la Malawi likamangomana ndi mikwingwirima ngati yoti lero ikulephereka kuti itukule dziko chitukuko ndale democracy komanso ufulu wa madipati tikudabwa apita mtalika loya wankulu lero akuphwanya malamulo a dziko la Malawi apita mtalika loya wankulu lero akulephera kuti atsate chifukwa choti sikulu yawo yakuigwisa ntchito pofuna kuononga ndi kusaukitsa dziko malamulo akanagwisa ntchito sikulu imeneja kuchenula dziko la Malawi kulijangamutsa dziko la Malawi akugwisa ntchito sikulu ya Malawi ja kuti apondereze asaukitse aononge dziko la Malawi ajabe muhango munapita ku sikulu ncholinga choti mudzachangamutse dziko la Malawi mudzadzutse dziko la Malawi mudzathandize ena amene ali mbuli kuti achangamuke malo mwakelero mugwisa ntchito sikuluyo kupombonera dziko la Malawi kutenga bokosi lopanda kanthu kukaika kuluza dziko la Malawi kuti mwakaika matenda a COVID-19 munthu wa corona wafa sikulu imene sikulu yanu omwe ikuuzani kuti mudzigawane ndalama pakamera pamene mwauza dziko la Malawi kuti simukulandira malawas Dr. Namalika inuyo wazaukhondo malo moti muchanutse dziko likuti khale la thanzi dziko la ukhondo mukumana lolela ndale akugwitseni ntchito kuti mukhale mudziauza dziko la Malawi zabodza haya Daniel pila mwalira tupira nako kuchipatala ku South Africa mkatimo muli abingwa mtalika lero mukuuza anthu kuti tikhala ndi interview tikulemba anthu amene mukuwafuna 200 koma mukuuza dziko lonse la Malawi anthu ndikukaphana anthu ndikuphana ndithu mpaka kuona mutu wa munthu utaphaso utaphanyika ngati mpira wachipundu ali munthu wanzimu wati zonsezo nzeru za sikulu ya Dr. Namalika mawuza dziko la Malawi alikupindula lichiyani ndi sikulu yanuyo chifukwa ife amayi anga ine anapita basi ya ku Chilomoni basi ya ku Chileka sadaphonya kasukulu kanga kamene ndaphunzirako naisetsa kukaonetsa mayanga kuti nsewu wopita kwathundu kuchileka inuyo mwachitira chiyani dziko la Malawi kulinamiza kulibera abwana anu amene apita mtalika agwitsa ntchito sikuluyo kupomboneza malamulo a dziko ndiye ngati sikuluyo ili yoti mwailephetsa kuti dziko lipindule kuli bwino sikulu yanuyo tiyankhule motere kuli bwino kukhala osaphunzira chifukwa munthu ophunzira pamodzi ngati ali mmodzi akhale chitsanzo chophunzitsa anzake chikhale chitsanzo chopangitsira chosangalatsira anthu ena chotsegulira maso anthu ena osati chopondereza iya m'malo mwakelero sikulu ya Malawi ndikuuze na ndale nonse sikulu ya Malawi kandi atsogoleri kandi nduna kandi aphungu kandi ma PS kandi makalaliki kwanu mkuba kulibera dziko anthu akakufuza manotani mbuli zisiziona koma fuso loti taenda ndidziko lawe mukayang'ani kuti magetsi tikuphika bwanji magetsi amachita ochucha madzi a mulungu akamagwera pasipo ndiye atiphikire magetsi anzanu amene anapita ku sikulu oti ntchito anayigwitsa ntchito sikulu anayigwitsa ntchito amaganiza kuti ife tikufuna mutipatse ndalama tidziphika magetsi athu apa zophikirazo tili nazo sikulu tidakaphunzira za sayansi imatiuza kuti magetsi tikhoza kuphika ndi malasha ayi sikulu yanu nonse kuba mulemere samwalufandika sankawani mafulira jeni ansa zochitika zanu zokha sikulu yanu mugwitsa ntchito kubera ndiye ife amuvira chungamo tikuti sikulu iyi ya azungu iyi yasaukitsa dziko la Malawi m'malo mwake yakukuphunzitsani umafiya okuba okupha osaukitsa dziko muchite manyazi apita mtalika muchite manyazi a Dan Namalika muchite manyazi a Jabi Muhango muchite manyazi onse amene mukulowa ndale ncholinga choti mudzalemere chifukwa sikulu yanuyo sikuthandiza dziko muchite manyazi kuli bwino iwo amene ali osa sanapite ku sikulu chifukwa kulibe kumenga kambere munthu kwawo kaotcha makala akagulitsa mtawuni agule kaufa kawa mati bonya abwere adyetsana awo moyo umene ujabola chifukwa imeneja ndi patriotism pachizungu umunthu woti tidzipangire tokha inu nonse amene mwaphunzira kwanu mkuba lero lilero mukudziwa kaye kuti masankho awawawo simuwina koma mukumenyabe anthu mukubabe ndalama za boma lero mukuti ndalama za COVID-19 zatha zapita kuti mwagawanagawana mukutera kuti a mbulize Malawi sanapite ku sikulu ife tiabe sikulu yanu yopanda ntchito tiyankhule ndi ana achinyamata amene mukufuna kujoina ndale lero sikulu yanuyo chikhale chitsanzo chotukulira dziko. Sukulu yanuyo chikhale chitsanzo chothetsera katangale. Sukulu yanuyo chikhale chitsanzo choti Malawi uyu anthu adzamkumbukire kuti Malawi uyu anasiya achinyamata a Malawi mu 2020. Ifa muve chungamo timabwera pano kuigwitsa ntchito sukulu yatha kuchilowa munya ing'onoyo ya kuchileka ing'ono ya ukhongweyo imeneyo dziko lipindule pena pache ndifa timayemba pano ambiri mmanena kuti awusamvera amene ngwamisala wamisala anaona nkhondo kwanga Malawi mumadziwa kuti sukulu imene yamangidwa ku Thyolo inu mukulipira misonkho ya Malawi yanu koma amene akupindulira phindu lake ndamuthalika mmadzidziwa sukulu ya kukhomba sukulu yathu ya utsiluyo ya ing'onoyo yopanda malipiroyo tikuigwitsa ntchito kuti Malawi wathuyo apulumuke inu mukutani sukulu yanu kuletsa masankho kukangano nkhanoka kuba kutenga ndalama kukasiya kwanu ndefe timafuna tiyankhule mawuwa kuti zimenezi mukupanga izi sukulu yanuyo ilibe phindu Malawi uyu akudandaulani mwachita nayo chani ndiye wina aliyense nonse amene muli mboma mudzifunse kodi sukulu yanga ineyo yasandasijuma kuti amayi ake sadasokere adawuzira ichilomoni ndi yachileka ndi sadasokere sukulu yaing'ono nanga ifeyo yathu yaikuluyi tayipange chani ku dziko la Malawi kungoliberabera kuli kudzula dziko likhale maliseche ngati nkhuku muchite manyazi sukulu yabwino anthu amagwiritsa ntchito kutukulira dziko lawo sukulu yabwino amagwiritsa ntchito ku